Twizigire Uhoraho kuko ari we ashoboye byose.
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 Abana b'abantu bo guhinduka ari ku Uwiteka nabwahinduka.
Twizigire Uhoraho kuko ari we ashoboye byose.
Umuryango wawe wo guhinduka ari ku Uhoraho nabwahinduka. Namba tumizere
Twizigire
Uhoraho
kuko ari we.
Haleluya.
Ashoboye byose.
Umufasha wawe yo guhinduka ari ku Uhoraho nabwahinduka.
Twizigire Uhoraho kuko ari we ashoboye byose.
Abamwizigira barabaha amahoro kuko Uhoraho nabwahinduka.
Twizigire
Uhoraho
ashoboye byose.
Abamwizigira barakira ingwara kuko Uhoraho ashoboye byose. Haleluya.
Twizigire
Uhoraho
kuko ari we ashoboye byose.
Twizigire Uhoraho kuko ari we ashoboye byose.
Twizigire Uhoraho kuko ari we ashoboye byose.
Twizigire Uhoraho kuko ari we ashoboye byose.
Twizigire Uhoraho kuko ari we ashoboye.